nagiye birashika ukagira tatuaje nk'umwana w'umukobwa hama mu nyuma abavyeyi be bakaza kugushwanira
donc ijyo ni birashikira birima ku kazi nkora barakazi kandi benshi ngo bitaniranu batandukanye kandi benshi bayobeye ariko ibintu byakubwa bato batuje vraiment wapi.
Bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera hari CK Professional uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umurundi akaba ari mu King Video akaba ni byinshi cyane ariko byinshi murabimenya kuko byinshi arabyivugira reka mfate akanya ndamuramutse nawe aramutse ariko akurikirana ikiganiro cyacu ndakuramukije cyane.
Ego ni sawa muraho.
Ego meze neza. Urashaka kuramutse ariko akurikirana ikiganiro cyacu.
Ndabaramukije uri mu Buja Hit TV waje kutugendera mu isoko bo uti tumeze neza karibu kandi.
Okay. Imbere ya byose twebwe tukuzi nk'umu King Video twa kubonye muri clip ya video benshi baravuga ngo usana Jux. Nibyo wowe urabibona ko musa canke nibyo abantu bakomanda.
Oh go birema turasa kandi abantu barabivuga kandi sana so weti abantu kuri isi ni babiri barasanga bazarabitsina ego
none igituma wahisemo kuva mu King Video ni impamvu ni nuko wasanze usana Jux canke nuko abantu bagiye babikubwira ko byo kubera
no kubera abantu bagiye bambwira ati vraiment winje uri mu video vraiment birakubera so kuvuga ati kubera ngo turasana Jux cyo gituma nabikunze oya.
By the way, uraberewe wambaye neza. Bashok tubwira aho ba wambariye angahe?
Bo, vraiment donc si nibizinze byatari nyene kirato kigugwa menshi ni sase nkane. Panaro nawo si amera yatari donc wirinde ngani se nkane ni zikona ni 30.
Okay. Urushaka kuba umaze kwambika abastar abangaye babarundi kusanzwe ukora mu bintu by'imundu tubona ko ukora ibintu bya fashion.
Donc sino bavuga benshi ni vraiment ndabambika kubera nyene bama video baje kugira ama clip turabambika kandi n'izina bimugatura rifutse kuri ati niko kazi dukora kimuzi turadandaza kandi abasari benshi bazanga tukabaye mu nzu nyene ibintu nk'icyo.
Okay, Jux wabudwi cyane ku izina irihe? No bandi ko ndagamagara Jux watariri ndi zina abantu bakuti.
Nga izina ryiwanze banzi ni K. Ariko nararihinduye ubu nitwa K Jux.
Okay.
No zina amenyereye kandi nga benshi no bari impamagara.
Maze kubona video y'umukobwa w'umurundikazi yitwa Gift nakubonyemo mba binsaba yuko nja kuri konti ya Facebook ndaba ibyo usanzwe ukora mu buzima busanzwe nabonye ukora ibintu bya fashion
ubunyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store rondera mu kwandika ijambo Buja Chat telecharge Buja Chat hitamo ururimi rukorohera gukoresha ikirundi igiswahili n'icyongereza mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira ukoresha Buja Chat canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modo pass wifuza kurikiza ivyo usabwa ni kubuntu. Buja Chat ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio ama foto n'ama video uhure unaganire n'icuti n'abagenzi mwabuze kuzindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Buja Chat iduhuza twese.
Mbona ugira n'amatatuaje iyo ukoreye umuntu tatuaje ku mubiri uyikorera ngahe?
Bo amahera makeya je nangurira ko ni 30,000 kuduga niyo amahera makeya donc kacha bivara na dese ubushaka umuntu akakugirira ego.
Jux mu kazi kawe ka misi yose ko kudandaza impunzu na cyane cyane kuko mbona ariko novuga ko ari aka misi yose kubera ariho twagusanze ikintu gikunda kukugora cyane muri aka kazi ko kudandaza impunzu na nike.
Bo je vema ikintu kenshi ngira akazi kiwanje bazi sana mu bisanzwe ndi umutatuwaya kandi mba ndi umukonesere ndandaze impunzu nga nyine mu isoko mu Kamenge. Bo donc niko kazi abantu bazi ko nkora niko kazi bazi Jux akora akantu ka tatuwaje kandi kazi akora n'umukonesere adandaze impunzu.
Okay. Umu girlfriend wawe, I mean umukobwa musanzwe mukundana muri kumwe mu rukundo amaze kukubona muri clip y'indirimbo yabyifashemo gute?
Do, okay, ifata nk'isazo kuhera nyene ko nigiza amahera.
Okay. Atari banga ukora ijya clip baba barakurisha amafaranga ngaya?
Eh, ajya ninjye muri clip sino kuhera make ndakubabariye make make yasana ni senkane. Kuhera gusamboneke muri clip yawe. Kandi ngaho burize kuhera ndakwemerera.
Okay. Ikintu hanura abandi batipe batinya kuja mu makrip ngo ni ibintu by'ubutandero ngo ni ibintu bitiyubashe wewe bahanura iki kubera ari usanga umukobwa akoze nk'indirimbo akarondera umutipe kugira mufashe kuja muri clip yiwe benshi barabyanka ngo ni ibintu by'ubutandero wewe nk'umuntu maze kuba umking video uhanura iki abandi batipe bafite iyo tano
bo urumva kira kintu cyayivana n'umuntu kwanza bishaka ari umubwiye ati ngira muri clip akakubwira ati sino kwinjira donc ngo bicayiboneka fu ariko bisanzwe uri umuntu umaze gutera imbere ibintu nk'ibyo bifata nk'ibisanzwe ariko donc kuba jeune babishaka urumva nakazi kuya urakakora mu bisanzwe kagaguhemba ukaronda ukaronga andi mamarisha eh nuko nyene aho kazi nkako ariko bicayivana na talent y'umuntu n'izino ufise kwera bakutse.
Okay. Juxi turacari kubya cyoce kubya ba King video. Ikintu igiye warubaye umking video mu muziki ikintu wabonye kigoye cyane. Niki yo bibaza ko niyo mpamvu nabandi babitinye.
Donc icambere kwanza abategerezwa gutinya. Donc uri umking video. Bisaba ko isoni kwanza zibeza kuvuye mu maso kwa benshi baratinya kamera urumva. Donc arabye kamera cyumva amasoni amwe yatari. Ariko rero cyabisaba ko uri clear. Maso kwanza uri sharp ibintu nk'ibyo utabimenyereye donc niwo bigira kandi cyo benshi batinya sana.
Okay. Urabye hari abaririmbyi benshi dufite mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umuririmbyi wewe wemera cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni nde?
Do umuririmbyi nemera sana sana vraiment na wundi ngandi bazaramuzi atari Fizzo Bantu Boy.
Okay. Yeah. Umurundi kazi nawe ariko arakora neza cyane muri aka kazi k'umuziki ni nde?
Na wundi vraiment atari Mr. Erica. Ego vrema kazi aragashoboye kandi sana.
Okay, bakunzi ba Buja Hit TV abantu mukwiye kwikurikirana ikiganiro cyacu, ubanda mukwiye ikiganiro cyacu, nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Ni Nancy Amanda kuri microphone turi kumwe na Juxi akaba ari umuking video, akaba ari kandi n'umukone song, akora ibintu byinshi bitandukanye. Ntagiye birashika ukagira tatuaje nk'umwana w'umukobwa hama mu nyuma ababyeyi be bakaza kugushwana.
Donc ijyo ni birashikira birema ku kazi nkora barakazi kandi benshi mu bitaniranu batandukanye. Kandi benshi bayobeye ariko ibintu byakubwa bato batuje vraiment wapi.
Okay. Juxi mu rukundo haba mu guhemuka no guhemukirwa muri byo bibiri ikimaze kukubaho ni iki?
Donc ash nibirashikira
nurahemukira umuntu kandi ntibaraguhemukira.
Yego nibirashikira pe.
Ubwa mbere uhura n'umukobwa ubwa mbere I mean ukunda umukobwa rimwe rya mbere mu buzima rya kubayeho wabyifashe nko gute?
Avira kunango ngo biragowe. Ego biragowe kandi sana. Ndibaza benshi barabitse. Ukitangura ku mukobwa biragowe sana.
Okay.
Ego
biramaze gushika ukarira kubera urukundo.
Eh, imaze gushika kabisa.
Je bidagenze gute?
Prema jandi nakunza umukobwa. Ari kumukunda mu nyuma vrema akakwereka ibintu nyene byobe amwe bishika wewe ukarira nk'umuhungu wakunza umukobwa. Eh.
Bo ariyo abantu benshi baravuga ngo ibintu byo kurira ngo wapi ngo si ibyo ni bya filime abari kwakurikirana ikiganiro cyacu amaso kuri ekra murabyumva Juma Jux nako Juxi sorry irindi nagibagiye
K Juxi
aramaze kurira kubera urukundo nkuko mubyumva bibaho je nibiramba ko ariko ariko urumva no musinda bitahuye birabaho sinarinzwe ari bya Brenda Jananda byumvaga ngira ngo ni na ma blog hama Juxi ndashaka kumenya ikintu kimwe aha mu isoko turabona abantu badandaza impunzu ni benshi bigenda gute kugira ngo mwese muronke abakiriya kandi muri benshi cyane.
Donc nga mu isoko turashima kubera twese nga turi turadandaza twese kiramura bafisi sinagiwe kandi kiramura bafisi abakiriya biwe bamunsi vraiment ariko turashima ko ariko kose turonse tubuze turashima.
Okay.
Kandi abakiriya turabaronga.
Jux akajambo kanyuma wabwira bakurikiranye ikiganiro cyacu hama dusozere ikiganiro.
Kino uvuga gusa bakurikira Buja Hiti ubandaye mwikurikira nyuma n'abajene bakunda akazi vema bari kunebwe bagira akazi kandi bakore. Kino uvuga gusa mu bajene babagenzanje basi.
Yego. Yesu bakunzi ba Buja Hit TV ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane. Ndashimiye cyane abantu mwakurikiranye ikiganiro cyacu. Yari Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional, ngaba nari kumwe na Jux akaba ari umwe mu bantu basa na Jux akaba ari umwe mu ba King Videos mu gihugu cyacu cyu Burundi, akaba akora ibintu byinshi cyane bitandukanye nk'ibi nyene mubona byo kudandaza impuzu. Nimuze mu bure kumugendera adandariza mu isoko Mukamenge. Oshite gutukabaza ati wa mutipa sana Jux akorera hehe? Benshi baramuzi bazoca bamubereka. Ndabashimiye cyane. Yari Nancy Amanda. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment na kaga kengeri. Nimwibagire kugakika ko kugira ngo mube update ku mwanya ibyo dupostinga byose mubibona ku mwanya. Love you so much. Nimwibagire kandi kugira subscribe. Don't forget to follow me on Instagram, really Nancy Amanda. Ciao, bye. Ndagushimiye cyane Jux.
Ego namwe turabashimiye kandi karibu sana yeah. Kandi kutugendera mu isoko karibu kandi
sawa merci
ego okay.